Kuhirete
yuko higani umushaka kubisanga ku rubuga ngurukana bumenyi kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu
Kiganiro kigizwe n'izingingo zikurikira.